Eh uvambano nohlahlana eh ugqaha uphuma umpondomse umpondomse liwele likampondo umpondomse liwele lincane elathi uyise ngoba wayeyinkosi wamthatha wambeka uqumbu nakutsona lo mhlaba wabizwa ngumhlaba semampondomsini into eyayibangela loo nto kokubana abenze ngolo hlobo kungoba kuqala iinkosi kwakusiliwe ubukhosi esenzele into yobana omnye xa ethe watholakala emfazweni omnyasinde umpondomse ke lo uzalo uvambano nohlahlana wathi ngexesha engaphaya emampondomiseni seme indawo yakhe kwacaseka into kokubana ngexesha lemfazwe umpondomse ubaleka imfazwe noonyana bakhe waze wakufumana indlu encinci wanendlu yasekunxele kumhlaba wakuntabankulu apho ke kukho ilali khona ebizwa ngovambano nohlahlana ngoku ke yonke ke le nto oovambano nohlahlana kufuneka bazazi into kokubana baphuma kumpondomse akukho nto ibandakanyana ibabandakanya namampondo amampondo ngabegazi kodwa bona igazi labo ngqo lelikampondomse apho basebenza khona baya relate igazi labo li relate kakhulu namampondomse ngoba bangabantwana bendlu encinci eyindlwa sekunxele ngokwesixhosa apho ke ngoku baya kumiselwa ngoba bakhula ngesivinini esikhulu kuloo ndawo yayindlu encinci kakhokho emampondomseni bathi kukhula kwabo kwanyanzeleka into yobana kumhlaba wamampondo ngoku ngoba bona phaya emampondweni bangabantwana abeze ngentombi kwanyanzeleka into yokokubana makukhutshwa inkomo eyayo ukuze bamkeleke inkomo eyokuhlawula loo ntombi yayindlu encinci yasemampondomseni yakhutshwa ke loo nkomo inkomo ebizwa uba yinkomo enquthu ugqitya kwayo banikezwa isiko ke ngoku elabo elisecaleni uvambano nohlahlana ndithetha ngamacwerha ke xa nditsho njalo amacwerha ke lana njengoba sekukhola lali kuthiwa kusemacwerheni phakuntabankulu azalwa ngumpondomse ewathi ke umpondomse lowo wawayeka ke ngoku akhulela phaya kuntabankulu kungoko ke umnombo wamacwerha ukuntabankulu namaxa segcwele lonke ke ilizweni laseSouth Africa okanye Eastern Cape emaninzi esazuba ngoogxarha isiko lawo amacwerha liyadibana nelamampondomse kwiindawo ezithile yindawo encane njengaba ayidibani kodwa ke funeka azazi into yobana aze anike umkhonto wawo amacwerha okokokubana akwazi ukwenza imicimbi yawo angadibani nezinye izizwe ezingelo gazi labo amacwerha lana ke ukuzeme kwanyanzela ukuba makomiselwa abe nentlabi yawo imiselwa ngukhokho umpondomse ngaloo mazwi ke ngoku wonke umntu wasemacwerheni makazazi into yokubana xa esithi ungumntwana omthwakazi obelelini uthetha ngqongoba into eyabangela into yobana kuvele le ndawo ithi mthwakazi obelelini kungenxa yento kokokubana kwakuyokuhlakula umakhulu emampondomseni emasimini phezu kwethina walahleka ke umntwana lo wayeyokuhlakula naye emncancisi wakulahleka ithina ligcwele netsitsa kungekho ndle emveni kwexesha elide efuna wafunyanwa sele encanciswa ngumthwakazi obelelini ngoba kulaa ndawo babekuyo kwakukho iindawo ezazizindawo zokuhlala abathwa zazi zidrowishile bamfumana ehleli apho ephila kungekho nto yenze kwaze kwaziwa ke into kokokubana sirileytha nabantu basehlathini kwathiwa singomthwakazi obelelinye phezu komlanjani ke ngoku amacwerha makayazi into kokubana indabuko yabo noba bethanda noba bengathandi bazawunqula umlambo bazawunqula umthwakazi obelelinye phezu komlanjani ngoba badabuka kuye ngaloo mazwi ndithi onke kamacwerha makayazi into kokubana wona namampondomse ngabantwana begazi nezizukulwana nezizukulwana ukuba kukho ntombi yasemacwerheni eyendele emampondomiseni lo ntombazana xa befika nomfana engayibuzanga intombazana kwacase kuba yintombazana yasemacwerheni kufanele kuya kukhutshwa inkomo yowuqhawula ubuhlobo bokuqala ukwenzela abantwana abaza kuzalwa ngaba bantwana bangabi zizilima and then ke ngokwakhiwa ubuhlobo obutsha ke ngobuhlobo benkomo angeke bafumane ezilima ukuba kho intombi yasemampondomiseni endele emacwerheni kwenziwa kanjalo kususwa lana into yobana ngabantwana begazi kungaveli izilima zabantwana ngaloo mazwi ndithi ke umnombo wamacwerha namampondomise umcwerha uphuma emampondomiseni umcwerha nguyozalwa emampondomiseni amampondomise angokhokha emacwerheni.